sawona on Gagasi igama usiphelele wakwanzuza. This is my license yokushayela ngisemthunzini in the North Coast khona la iprovinsi ya KwaZulu Natal. Njengoba nje kade ngilokho ngiqalile ukuhamba ngisuka eThekwini la ngisuka khona, so from eThekwini to iTollgate yase Thongathi umvodi and this one nasemthunzini. Ipolice visibility osukuna namhlanje inkulu ngalendlela emangalisayo. Amaphoyisa ke aphumile ngobuningi bawo ukuthi azosearcha if ukuthi uyile type ethi mayisidlile bese ingena esteringini ishaya indawo owuphatha ikhala emotweni. Namhlanje kulona usuku lokwenza lokho ngoba usangavelelwa into engenza ukuthi kwanyuye lo ungawuboni. Well gang, ngizolokho ngibothulela mlalelo Gagasi ukuthi kuqhubakala njengoba sikhona la, siyaqhubeka nje nokumonitor situation. And not so long ago ngiye ngabona upolice minister ubhekicele in Durban nakhona ehamba with the operation yakhe yokuhlola. Well imoto ke la into eyenzakalayo ziyaqhamuka from the toll uma iqeda ukukhokha zithi iphuma nje bese ziyamiswa ukuze zikwazi ukuthi zisethwe. Akhona amaphoyisa kuyona yona le ndawo futhi ayasebenza ngempela njengoba ubona nje ukuthi akudlalwa. Nathi Gagasi FM sikhona just to check ukuthi zikhiphani.